adimama jiji dimadighi ama jiji Umu Chukwu anighi shaki n'onya ino n'obi ya siri ike I serve a living God.
Yes, I serve a living God.
The one with me is greater.
The one with me is greater.
Onye'm no nobi ya siri ike.
Onye'm no nobi ya siri ike.
Yes, I serve a living God.
Yes, I serve a living God.
The one with me is greater.
The one with me is greater.
Onye'm no nobi ya siri ike. ya siri ike, onye nọ n'obi ya siri ike.